Ya ya hoto hili kusuku mimi nitaeka mimi na kucheza mimi nitaruka ruka kama ndama nimse kumungu wangu ya ya hoto hili kusuku mimi nitaeka mimi na kucheza mimi nitaruka ruka kama ndama nimse kumungu wangu ya ya hoto hili kusuku.
Yeah, yeah, I'm sorry, yeah, yeah.